Mimi de Night to a King, Wewe o Night to a Nani. Now we will night to a nani.
Mimi de Night to a Zani.
Nini na toka wapi?
Sisi tunatoka Marekani.
Nini wa Marekani?